yamalizo sosi ngotwe meko ngovaga se injira marayimu bo banke mondial yatubwiye kwishora kutuzanira ama vaccine ico mucumve neze muri komite covid twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine ico twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije tuzoyashikiriza muri kamebu no muri NSP amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumva bishaka kwakeneye vaccine azotageda yitura abikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazo baze leta leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine nukuri mbere baradukunda turabashimira turabakenguruki niba tuzanira iyo vaccine tuyibike umurundi azoyirondera acagenda ababwira ati nimuntera agashinge bace bamutera nukuri mbere mugabo ntazogira icyo abaza leta kubizomushikira kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire ubufaranga na rumasaba leta nta na rumwe we warazana gashikana kuri aeroport tugaca twakiye tugaca tumwandikira n'agakete ko kumushimira ko wakoze cyane mugabo ntagire ikintu kimaze gusaba leta nibyo twize mu nama y'ejo mutange message neza ntagire baza gutangira kubikoresha mugabo ajye naziza namwe yeca bandika ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi ba vaccine ntaje twavuze umuntu wese azo vaccine wa kubushake bwiwe kandi leta nta amafaranga izoshira mu kugura ama vaccine eka nta narumwe ushaka kuzana wese nazane hama.